mwana wakana na utundu. Mbeta unajukua yote alabu na nizukizia hapa atijua adivanza. Undunia ni mubilingo, yani the one is a psycho.
Ningependa, 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 kuwa nao.